radio BBC gahuza mijyango ivuga irondere kuri metero 19 25 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Isaha 10 n'igice ku isaha mpuza makungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera.
Ndabara mukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa mbere itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2024. Ishirahamwe UNICEF gita abana rimenyesha yuko Sudani irangwamo abana batagira aho bakika umusaya benshi kurusha ahandi hose ku isi kandi bashonje. Mu Rwanda ikorwa cyo kwiyamamariza amatora kigeze ku munsi ugira gatatu, aho Perezida Kagame ahagarariye umugambwe uri ku butegetsi yabwiye abanenga bamushigikiye bo mu yindi migambwe nk'umukandida wabo ko atari ikimenyetso cy'uko bo badashoboye,
ahubwo nuko bashyize mu kuri babona ko dufatanyije tugafatanya na FPR. Ibyagerwaho ni byinshi.
Impunzi zituruka mu karere k'ibiyaga binini zicumbikiwe mu ikambi ya Zaleka muri Malawi ziridoga yuko zidafise ubwisanzure bukwiye muri ico gihugu, bamwe muri bo bamazemwo imyaka itari mike. Ubusuma buca mu gutigira mu mupira w'amaguru hadakurikije amategeko mu Burundi bumaze gutuma abagera kuri batandatu batabwa mu mvuto kandi ngo bujabuka n'imipaka.
Twecho twakoze twaciye twirungikira igipolisi mpuzamakungu Interpol, kandi baradufashije rwose kuko inyamuntu yarafatiwe muri Kenya ahantu hitwa Kisumu, kandi bamusangana amahera atari make hafi amadolari 60,000 yari yatwaye mu Bugande.
Tubafitiye ndetse n'amakuru y'inkino muri iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Nitegeka. Mark Nyomuru. Nitegeka navugwe Jacques Nitegeka niwe rero yabateguriye amakuru yo hijyano hino ku isi avugwa hano kuri BBC.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF riravuga ko Sudani hari cyo gihugu gifite umubare munini w'abana bavanywe mu byabo ku isi mu gihe intambara hagati y'abanyagihugu ikomeje. Umuyobozi wa UNICEF Catherine Russell yatanze impuruza ko abana bo muri Sudani hafi ya bose batarimo kwiga. Yavuze ko 9 million muri bo batabona buri gihe ibyo kurya bihagije, mu gihe kandi 4 million bafite ikibazo cy'imirire mibi ikabije. Impande ebyiri zirwana, ingabo za leta n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces, zikomeje kubangamira itangwa ry'imfashanyo maze bigatera inzara. Nubwo ubuzima bw'abantu burushaho kujya mu kaga, ingufu za Amerika zo gutangiza ibiganiro by'amahoro ntacyo zatanze. Umuryango w'abibumbye ukomeje gusaba ko imirwano ihagarara mu mujyi wa El Fasher wagoswe, akaba hari kamwe mu turere tuvugwamo imirwano ariko ukomeje kwimwa amatwi. Mu Bufaransa, umukuru w'ishyaka Rassemblement National rigendera ku matwara akaze mu murongo w'iburyo muri politiki, Jordan Bardella yavuze ko ishyaka rye ryiteguye gutegeka niramuka ryegukanye ubwiganze bw'amajwi mu matora y'abadepite ateganyijwe gutangira ku cyumweru gitaha. Bwana Bardella ibi yabivuze igihe yatangazaga gahunda y'ibyo ryifuza gushyira mu bikorwa birimo kugabanya imisoro ku ngufu z'umuriro no kugarura discipline mu mashuri. Inkuru ya Hugh Schofield umugezweho na Yvette Kabatesi.
Hamwe no kubona amajwi angana hafi kimwe cya gatatu mu ikusanya bitekerezo, ishyaka National Rally risa n'irishobora kuziganza mu nteko ishinga amategeko y'ubutaha. Ariko ku kibazo cy'uko yabona imyanya ihagije kugira ngo igire ubwiganze bw'amajwi, ibyo ni ibindi. Uyu munsi Jordan Bardella yagerageje kumvisha abagishidikanya atangaza gahunda yise ikarishye ariko itekerejweho neza. Arizeza kugabanya ibiciro by'ingufu zikoreshwa mu ngo ashingiye ku kugabanya umusoro nyongeragaciro wayo, ndetse no gutangira gake gake kugarura umurongo mu mashuri, harimo kubuza burundu za telefone ngendanwa mu mashuri. Ku bijyanye n'abimukira, yemeza ko ishaka rye rizakuraho itegeko riha uburenganzira ku bwenegihugu bw'Ubufaransa umwana wese uhavukiye.
umubare w'abaguye mu bitero by'intagondwa z'abayisilamu ku cyumweru muri leta ya Dagestan mu majyepfo y'Uburusiya wageze kuri 20 bakaba barimo abapolisi 15 abantu 26 bakomeretse. Ibyo bitero byibasiye za kiliziya n'insengero z'abayahudi i Derbente i Makachkala. Abashinzwe iperereza bakavuga ko abantu 5 bitwaje imbunda bishwe. Bavuze ko benshi mu bagabye ibyo bitero baturutse mu gace kamwe gatuye ka Dagestan. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya rugikubita byavuze ko nta rundi rugwa mu rushingiye ku matwara kaze y'idini ya Isilamu rushobora kuba mu karere k'ako kaze ya ruguru. Umuvugizi wabyo Dmitri Peskov yashimangiye ko Uburusiya ari igihugu kidasanzwe aho usanga abantu bose bashyize hamwe maze bigatuma iterabwoba ridashyikirwa cyane. Abantu batari munsi ya 16 bapfuye abandi benshi baburirwa irengero ni nyuma y'inkongi y'umuriro yibasiye uruganda rw'amabuye ya batiri yo mu bwoko bwa lithium hafi y'umurwa mukuru wa Korea y'Epfo Seoul. Hari ubwo abakora umubare w'abapfuye ushobora kwiyongera mu gihe ibikorwa byo gushakisha no gutabara barokotse bikomeje. Serivisi ishinzwe kuzimya imiriro muri Korea y'Epfo yavuze ko ubu inkongi y'umuriro yakumiriwe ko rero ubu ngubu ingufu zose zashyizwemo kugerageza gutabara abakiri imbere muri urwo ruganda. Bivugwa ko rwari rubitswemo amabuye ya batiri arenga 35,000. Icyateye inkongi y'umuriro ntabwo cyari cyamenyekana. Nyuma yo gusura aho hantu, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Umutekano muri Korea y'Epfo yahamagariye abayobozi kwihutisha kuvura abakomeretse.
Dusavye intara ya Kiangi n'igisagara cya Kwasung guha umwumwe mu bagize ibyago umuntu amwitaho kugira aronke ibikenewe byose. Hongere hakorwe vuba ibikenewe byose kugira abakomeretse bavurwe atantambara.
Ministre Li Sangmin. Abategetsi ba Libani bagiye kwereka abanyamakuru n'abadiplomati ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Beirut ni mu rwego rwo kunyomoza ibivugwa ko Hezbollah yahishe intwaro. Ibi guverinoma ya Libani ni ibintu ihakanye yivuye inyuma ivuga ko biri muri gahunda y'intambara y'ibitekerezo, intambara igamije kuyobya abantu ku bijyanye n'icyo gihugu. Yakangishije kandi ko ishobora kurega mu nkiko ikinyamakuru cyo mu Bwongereza The Daily Telegraph cyanditse iyo nkuru. Hari impungenge z'uko iyo nkuru ishobora gutuma Israheli igabaha igitero kuri icyo kibuga cy'indege. Ibi kandi biravugwa mu gihe hari ubwoba bw'uko ibikorwa byo kukozanyaho hagati ya Israheli n'umutwe wa Hezbollah ho muri Libani bikomeje kwiyongera, rero bikaba bishobora guteza intambara muri ako karere kose. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasabye ko ibiganiro bigamije gushyiraho leta y'ubumwe birangwa no gutahiriza umugozi umwe nyuma y'ubwumvikane buke bukomeje bwabonetse hagati y'amashyaka yemeye gushyiraho guverinoma. Yandika mu kanyamakuru ke ka buri cyumweru nyuma y'iminsi myinshi y'imishyikirano, Bwana Ramaphosa yatanze impuruza zako gutongana no guhangana ku bijyanye n'imyanya muri leta hagati y'amashyaka bitagomba kubangamira ishyirwaho rya guverinoma y'ubumwe. Yavuze ko Abanyafurika y'Epfo bayitezeho byinshi. Ishyaka ANC rya Cyril Ramaphosa ryatakaje ubwiganze bw'abadepite mu matora yo mu kwezi gushize ku nshuro ya mbere kuva ubutegetsi bushingiye ku ivanguramoko burangiye muri Afurika y'Epfo 1994. Florentine
urakoze Jacques nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Mwarimu maze kubyumva ko gatoya mu kanya k'umukuru w'ishami ry'ishyirahamwe mpuzamakungu rijedre abana UNICEF amenyesha yuko Sudani arico gihugu kirimo abana benshi bataye izabo kurusha ahandi ku isi. Catherine Russell ivyo yabyiganiye umunyamakuru wa BBC Babla Flat igihe yariko yerekeza muri Sudani. Sudani rero akaba yagabishije ko miliyoni z'abana bo muri ico gihugu bafise ingwara zifatiye ko gufungura nabi kandi nka bose ubu bataja ku ishuri. Inkuru ya Barbara Plate mushikizwa na Prime Ndikomagenge.
Catherine Russell ari mu nzira aja muri Sudani ahimburi yuko abantu bagiye kwicwa n'inzara igumirushiriza kuvuza inzamba. Abana nibo barahatemba muri ako kaga k'inzara nk'uko avuga. Abashika miliyoni 9 ntibaronka ivyo barya bihagije buri gihe. Miliyoni 4 muri abo bageramiwe no kurwara kubera kurya nabi cyane. Agiye kongera ijwi ryiwe mu yandi menshi aguma asaba impande zibiri zirwana kureka kuzibira imfashanyo, ari nayo mpamvu ikomeye abanyasudani bugarijwe n'inzara. ariko n'amashuri ari mu kaga nk'uko Russell avuga. Hafi abana bose mu gihugu ntibakija ku ishure, bashobora kuzoba urunganwe rwahebwe mu nyuma nabo babisoko ry'uruhagarara muri kazoza. Nubwo ibintu bigezaho, utwigoro twa Leta Zunze Ubumwe za Amerika two gusubira gutanguza ibiganiro vy'amahoro twananiwe. Kandi nta numwe ariko arumva kamo kawone ko gusaba yuko hahagarikwa intambara muri kamwe mu duce turwanirwa cyane, ni ukuvuga igisagara cyugarijwe cya El Shafer.
Tuje mu karere mu Rwanda aho umukandida w'umugambi uri ku butegetsi FPR mu kibanza cy'umukuru w'igihugu Paul Kagame yavuze yuko atitayeho abamurega gutsinda amatora ku rugero rwa 95% kuko aya ngo ari amatora y'abanyarwanda. Yavuze yuko abamunegura bo nabo nyene bafise inenge muri demokrasi yabo, kuko hari gihe usanga batsinze ku majwi makeya cyane canke urugero runini rw'abanyagihugu ntibitabire ayo matora. Naho ku migambwe yahisemo kumushigikira ntitange umukandida wayo, Perezida Paul Kagame yavuze yuko ibi bitavuze yuko iyo migambwe ifise intege nkeya, ahubwo bigaragaza icerekezo kimwe. Ibi yabivuze ku munsi ugira gatatu w'ibikorwa byo kwiyamamaza aho yarageze mu karere ka Ngororero mu ntara y'uburengerazuba bw'u Rwanda. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa.
Kuri stade ya Ngororero, aho ibihumbi n'ibihumbi by'abaturage biganjemo abambaye ibirango by'ishyaka FPR bari bazinduwe no kwamamaza umukandida Paul Kagame usanzwe ari we uyoboye igihugu, biganjemo urubyiruko rurimo abavuga ko bagiye gutora ku nshuro yabo ya mbere. Muri rusange aba bavuga ko Paul Kagame adakeneye kwiyamamaza kuko afite ibikorwa bimuvugira.
Hari byinshi yatugejeje imbere ya 94, nta muhanda wa kaburimbo wagaragaraga, nta mashanyarazi muri Ngororero, byose nta kintu twari dufite, nta mugore wavaga mu rugo, twari abo ku mashyiga. Ariko ni ukuvuga ngo yatugejeje kuri byinshi, umva ibikorwa byo birivugira.
Ahantu dutuye harimo ni mu cyaro, amashanyarazi arahari, amazi arahari, imihanda turi kubibona, ukuntu stade yacu ukuntu imeze, Ngororero guteye imbere cyane rwose, kandi byose ni kubera umusaza.
Uretse ibihumbi by'abayoboke ba FPR, Kagame aherekejwe muri izi ngendo n'abayobozi b'amashyaka yiyemeje kumushyigikira. Ayo ni nk'iri iharanira kwishyira ukizana kwa buri muntu PN n'iry'imibereho myiza y'abaturage PSD, ari naryo ryaserukiye yayandi mu ijwi rya Perezida waryo Vincent Biruta.
Kuba turi hano twebwe nka PSD ndetse n'abandi bagize imitwe ya politiki myinshi, uwabashima ntiyabona aho ahera n'aho agarukira. Gusa turabizeza ko urugamba mu Rwanda rwo kubaka u Rwanda turi kumwe nta cyabuhungabanya ngo dusigare.
Hari abasanga aya mashyaka adafite imbaraga zihagije zo kwibonera umukandida, ariko Kagame we akabibona ukundi.
Gufatanya ntabwo ari intege nke, ahubwo bigaragaza ubushake n'imbaraga nyinshi. Muri politiki rero hari ubwo abantu babyumva gutyo ngo imitwe yafatanyije na FPR ngo ariko buriya kuki bo batakoze ibyabo, bakibwira ko ari uko byabananiye. Ahubwo ni uko bashyize mu kuri, babona ko dufatanyije tugafatanya na FPR ibyagerwaho ni byinshi.
Avuga ku ntsinzi y'amajwi ari hejuru ya 95% akunze kubona muri buri matora abaye, Perezida Kagame yavuze ko hari ababimunenga bavuga ko atari urugero rwiza rwa demokarasi. Asa nk'useka abatavuze mu mazina, Kagame yavuze ko urugero rwabo rw'amatora narwo atarwo kureberaho.
Ngo ijana ku ijana, ariko ngo ubwo nta demokarasi hari. Rwo nabajije ejo bundi nabaye ko abayoborwa na 15%, iyo ni demokarasi gute? Hari benshi batorwa bakavamo babonye 15%, ndetse n'ababatoye ari nka 30% cyangwa 40% y'abagombaga gutora. Iyo niyo demokarasi.
Aya makoraniro yo kwamamaza Kagame akunze guhuruza imbaga, ndetse rimwe na rimwe hakavuka impanuka zikomeye nko mu kwiyamamaza ko kuri iki cyumweru mu karere ka Rubavu. Amakuru avuga ko ari umuntu wapfuye kubera umunigano. No kuri stade ya Ngororero hagiye hagaragara abantu batwaye mu maboko, cyakora hari n'abandi benshi byagaragaraga ko bari mu bikorwa by'ubutabazi. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, mu karere ka Ngororero.
Turagaruka mu karere, tubanze dukubitire muri Malawi. Userukira ishyirahamwe riharanira uburenganzira bw'impunzi ziri mu ikambi ya Zaleka muri icyo gihugu zigwiriyemo impunzi z'abava mu biyaga binini, aravuga yuko iryo shyirahamwe
rikora ritisanzuye kubera yaburijwe kuvugira impunzi Innocent Magambi aserukira iryo shirahamwe aravuga kandi yuko impunzi zitemerewe kugenda gukorera hanze y'ikambi ibikogwa byo kwiyungunganya naho boba bamaze igihe kinini muri ico gihugu ca Malawi Innocent Magambi ibi yabiganiriye na mugenzi wacu Jacques Nitegeka
Malawi isungerejwe n'ibibazo by'amategeko mategeko acize impunzi cyane kuko inkambi ya zareka yuguruwe imyaka 30 iheze ariko impunzi kugeza ubu nyuma y'imyaka 30 nta burenganzira zifise ko zishobora kugenda hanze y'inkambi ngo zishobore kubaho cyangwa ngo zikore ibikorwa by'iterambere mu bwisanzure kandi hari ibibazo by'abanyeshuri baronka uburyo bwo kugenda hanze kwiga ariko ntibaronka impapuro ziremerera kugenda kandi leta ya Malawi yarasinye ko izohora ifasha impunzi kugira impunzi zishobore kuja hanze cyane cyane kubaronsa ibyo bita CTD ni kufuwa ni pasiporo zisanzwe zihabwa impunzi mu bihugu byose ahanini ni ibyo bibazo bituma ibibazo bitera kandi ntatu tugwanira gatara k'impunzi turabona kugira ibibazo ko tukuma
mbere ko tugera aho ngaho ubwo ni ukuvuga ko impunzi iziri mu nkambi ya zareka zidasohoka zifashwa gute zibayeho gute
bo impunzi zirasohoka ariko bisaba yuko urongo urupapuro kwemera gusohoka hanze hari nk'abaronse ubushobozi bwo kuja hanze barakora ibikorwa by'iterambere barugurura utuduka udushop duto duto ariko umwaka uheze leta yarabirutse ko irabasubiza mu nkambi mu buryo butameze neza benshi ibikorwa vyabo byaranyurujwe biratwarwa n'abandi bantu rero bisaba yuko impunzi muri mu nkambi igumayo yakira amafaranga ari munsi y'amadolari 5 ku kwezi avuye muri mwishyirahamwe rya ONU rifasha impunzi
amakuru angeraho rero niba ariyo leta ya Malawi yakubujije kongera kuvugira ziriya mpunzi mu nkambi ya zareka
ego amakuru niyo kuko bo je muri Malawi mu by'ukuri nari ndahamaze imyaka 21 kuko ntagiye ndi mpunzi imyaka muri 2003 ndahigira ntangura ishyirahamwe rifasha impunzi ryitwa There is Hope ndarirongora imyaka 15 ariko nca ntanguza irindi rifasha rivuganira impunzi kuko nabona ko intamba zinini cyane nkuru cyane ziri mu gatera k'impunzi kuko iyi impunzi imaze kuba ifise imyaka 24 yaravukiye muri icyo gihugu ntiyemeregwe ko ishobora gukoronka akazi muri leta cyangwa ahandi cyangwa itangura akazi kayo mu buryo bwisanzuye nabona ko ari ikibazo rero ntangura kuvuganira impunzi turabananya gukora kuko turemere n'amategeko ariko je byasabye ko mpunga kubera ubuzima butari bumeze neza nabona ko mpava ngirirwa nabi
leta yavuze ko uryo shyirahamwe ryawe rihanira agateka k'impunzi ritemerewe kujya no kwegera nkambi ya zareka
twebwe ntiturwanywa na leta turwanywa na ministere y'umutekano w'igihugu homeland security refugee section
iri muri leta
iri muri leta ndeba turwanya ariko rero ishyirahamwe rijejwe kuraba ibyerekeye amashyirahamwe akora mu mategeko ntabwo ari iyo ministere ni kindi gisata cyitwa ngora non-governmental regulatory authority umba twedufise uruhusha rwo gukora kandi turanditswe na registrar general urumva rero ni leta ariko ni bisata bitandukanye bo abo bavuga yuko twambura uruhusha nta bubasha badufise ko bafise ububasha kuri twebwe mu gihe dukora imbere mu nkambi kuko twatanguye dukorana nk'abapartenere nk'abakunzi ba leta ariko maze kubona yuko ibintu by'ubusuma n'ibikiba bakora tubishyira hejuru baratwirukana urumva rero ntitwemere gukora imbere mu nkambi ariko ntibafise ubushobozi bwo kudukura hanze y'inkambi kandi tumaze gutanga ikirego mu ishyirahamwe rya leta rijejwe agace k'akazi na muntu turarindiye yuko hari icyo badukorera ivyo vyanse naho tujogenda mu butungane kuko ubutungane bwa Malawi burakora neza kurusha mu bihugu twagiye tuvamo
Innocent Magambi avuganira impunzi zo mu gihugu cha Malawi zituruka mu karere k'ibiyaga binini ni saha imwe iburi minota 12 muri ako karere k'ibiyaga binini mukanya turaja mu Burundi Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryahagurukiye kibazo c'abantu bononera inkino baciye mu gutigira canke gukina kamari aho bafumbatisha abakinyi canke abandi bafise ibikorwa bajejwe mu mahiganwa y'umupira w'amaguru kugira ngo bategure ukurukino ruja kugenda gutyo batahira amafaranga aba yinjiye mu gutigira. Ico kibazo ngo kimaze gutuma abagera kuri batandatu batabwa muri yomi ngo biravugwa kandi yuko kiri no mu karere kubuseruko catanguye kwibonekeza cane cane mu Burundi mu gihe cikiza ca COVID-19 aho muri ico gihugu ihikanwa ry'umupira ryakomeje ahandi mu karere ryarahagaze bituma abo basuma bonona inkino ariho basigaye babona isoko ryavyo. Navuganye n'ujejwe inkino mwishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi Yusuf Mosi banza kumusobanuza abaja muri ubwo busuma bw'amayeri uko baheza bakabigenza.
Uno bigenda nuko bobo baza bakarondera nk'abakinyi, bakarondera abamenyereza, bakarondera abatwara imigwi, bakababwira bati twebwe uru rukino muhava mukina dukeneye ko mutsindwa ibitsindo bingana uku icambere cinjire ku munota uyu canke bagaca no kumuhagarikizi nawe nyene bakamubwira bati wewe nihagira umunota uyu n'uyu uravye ku isaha yawe umukinyi wese avu akora ikosa nawe ritoba ikosa rikomeye umuhe ikarata y'umutuku ibintu mwe nibyo bo bico bakora bategura ukuntu rukino ruhava rugenda turutaraba no kuba mugabo rero sho dusaba nuko abantu botwumva neza hasanzwe ariho nubundi buryo bwemewe n'amategeko busanzwe bukoreshwa nanico gituma muravye nk'iyi wanyu niho bikaze gose murabona nk'imigwi yose iri mu cicaro ca mbere co ngaho mu Bwongereza nka myinshi usanga ikorana n'ama societe yo gutigira mugabo yemewe n'amategeko.
None mumaze kumenya uko ikibazo cifashe mwabikoze kwiki ubu mugeze?
Bwa mbere twatanguye mu mwaka wa 2022 twarafasha abantu nk'abantu bashika nka bane mugabo kenshi wasanga dufata nk'abarongozi barapfunze imitsi itari mike bimera nk'ibicureshe gukebuke mugabo rero uyu mwaka byameze nk'ibisubira kuko kibazo twagiye kugira nuko mu Bugande aho byaje bituruka byaciye bikara rwose gusumba no muri Kenya birakara ku buryo rero ba bantu rero bataci baciye batangura rero kwinjiza amahera yadaciye mu mategeko ini wacu abo rero twashoboye gutora nk'uyu mwaka hari abo twashize mu mvuto turababaza ibibazo tubahati ibibazo byinshi umukinyi umwe wa kera nawe nyene twabigenjije uko nyene ku buryo rero icyo twaciye tubona amahiganwa yagiye guhera neza kuko byaciye bimera nk'ibicure habukebuke ivyo birafise inkurikizi mbi cyane ku nkino. Icyo rero twe dukora nuko tugerageza gukinga kugira ngo ivyo bintu nibibandanye biba.
Byumvikana yuko ni gisenge kirimo abantu batari bake kandi gifise amashami hanze y'igihugu. Hari izindi nzego muwa muri ko murakorana kugira ngo icyo kintu kiranduke?
Yego twebwe mu bisanzwe dusanzwe dukorana n'igipolisi mpuzamakungu Interpol bere nubaha na karorero igihe twaronka amakuru avuye i Bugande byarashitse aho baduha inimero y'umuntu asanzwe atembereza mahera ayakura muri Kenya aho bayashikiriza akayatembereza muri ibi bihugu byose twegeranye u Bugande n'u Rwanda hanyuma akaba yaraje no mu Burundi. Tumaze rero kumenya iyo nimero twece twakoze twaciye twirungikira igipolisi mpuzamakungu Interpol kandi baradufashije rwose kuko nyamuntu yarafatiwe muri Kenya ahantu hitwa Kisumu kandi bamusangana amahera atari make hafi amadolari 60,000 yari yatwaye mu Bugande. Ibyo rero byatumye nawe nyene avuga byinshi ku vyereke ukuntu asanzwe akora kandi nivyo biriko birafasha n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Bugande na bafatikanije n'igipolisi cyaho kugira ngo batuze ako karanda kuko iwabo kari kamaze gushamika rwose.
Yusuf Mosi ajejwe igisata c'inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB. Reka ubu naho imbere yo kubandanya tubahonje ku runana rw'ejo. Sometimes I'm
mu kiganiro runana cyo kuri wa kabiri twabateguriye
n'ukuri tubipange neza pe bive mu nzira rwose ntujye wumva bavuga ngo ibintu bitinze birapfa se
hoya wivuga gutyo wagi ko bipfi byacu ntabwo biri mu rwose
ndebere uwo muntu mpamagaye wari we kiri
ndabona ari Lopez
ngo nde
ko ikanze se chérie Lopez mufite idene ko guhambaga rukikanga
isa 12:45 kuri BBC
Reka unaho duhumwanya Ive Bucana yabateguriye amakuru y'inkino.
Imikino kuri BBC gahuza imiryango.
Amakuru y'imikino aribanda ku mikino y'igikombe cy'Uburayi ikomeje mu gihugu cy'Ubudage. Imikino ya nyuma yo mu itsinda rya kabiri yose irabera rimwe ku isaha ya saa tatu z'i Kigali n'i Bujumbura. Ikipe ifite icyo gikombe Ubutaliyani irahura na Croatia ku kibuga cya Leipzig. Impande zombi zishaka kwirinda kuvamo hakiri kare muri iki gikombe. Ubutaliyani bufite amanota atatu bukeneye cyane inota rimwe kugira ngo burebe ko bwagera muri kimwe cy'umunani. Hagataho Croatia yarangiza ku mwanya wa kabiri iramutse itsinze Ubutaliyani mu gihe kandi Albania yananirwa gutsinda Espagne. Espagne yo yarangije kubona itike kuko ifite amanota atandatu ikabishigaje inota rimwe ryo kugira ngo iyobore iryo tsinda. Croatia yageze ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi 2018 ntirakina neza nk'uko yari isanzwe aho mu Budage. Yatsinzwe na Espagne ndetse inganya na Albania mu mikino ibiri yabo ya mbere. Igihangayikishije cyane mbere yo guhura n'Ubutaliyani ni umubare w'ibitego Croatia imaze gutsindwa kuko bamaze gutsindwa ibitego bitanu byose kugeza ubu. Imikino yabaye ku munsi w'ejo Ubusuwisi bwanganyije n'Ubudage mu itsinda rya mbere kimwe kuri kimwe zombi zihita zibona itike ya kimwe cy'umunani mu gihe Scotland yatsinzwe na Hongiriya igitego kimwe ku busa ihita isezererwa. Hongiriya yo itegereje ko izatoranywa mu makipe yitwaye neza ku mwanya wa gatatu. Nyiri ku mikino y'igikombe cy'Uburayi nuko Luke Shaw umukinnyi w'inyuma wa Manchester United n'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza yagarutse mu myitozo y'ikipe y'igihugu. Yari amaze igihe akora imyitozo wenyine nyuma y'imvune ikomeye yagize. Gusa ntiharamenyekana igihe azakinira umukino we wa mbere muri iki gikombe. Ku by'iyo mikino navuganye n'abasesenguzi ba Ruhago uburyo bategereje umukino hagati ya Croatia n'Ubutaliyani. Imikino yagiye itungurana ndetse n'amakipe ari kwigaragaza kurusha yandi. Mvugana na Beken n'umutoza wa Etincelles yo mu Rwanda na Mbarushimana Abdu atoza ikipe ya Muhanga. Harabanza Beken.
Ngiye ndahereza amahirwe Ubutaliyani nyine nk'uko bimeze. Byagaragaye ko Ubutaliyani bivuze kubera ko bukenshi abakinnyi benshi bakina mu gihugu cyabo usanga bafite hari ikindi barusha amakipe menshi y'i Buraya, ariko bitabuje ko atsindwa. Ikipe yanjye ni Portugal, niyo mpa amahirwe menshi cyane. Birumvikana ko ariyo mpereza amahirwe kuko nayo ifite abakinnyi benshi bizi bakomeye bashobora kuba bazi gukina kandi bakina neza amakipe yabo.
Urumva n'ubundi bya bihugu bimwe biyoboye umupira w'Uburayi biracyarimo, ukumva rero ko nta gutungurana kurabaho, wenda gushobora kuzabaho mu makuru wazuma bazagenda bagira. Naho zindi kureba mu kanya kashize nka Portugal, Espagne, nabonye ibihugu bitatu bikomeye bishobora kuzanyura ahantu hamwe ku buryo tudashobora kubona finale y'Abadage na Espagne cyangwa se ngo tubone finale ya Portugal na Espagne. Simpamya ko hari ekipe n'ubundi yahabwaga amahirwe iri buviremo mu majonjora kuko hari indavantage yo gufata n'ikipe ya gatatu.
Ayo niyo makuru y'imikino nari nabateguriye uyu munsi. Gende Ive Bucya.
BBC gahuza imiryango muri Afrika no ku isi yose.
Arakoze Ive Bucana natwe muri rusangi. Ayo niyo makuru twabateguriye kuri uno wa mbere. Ariko imbere yuko dusezerana abo tutari kumwe kuva mu ntango, nobabwira yuko mu ngingo nkuru nkuru zari zigize ano makuru twababwiye ku kibazo cy'abana bo muri Sudan, aho umukuru wa UNICEF avuga yuko abo bana benshi muri bo
batagira aho bakika umusaya bari mu batayizabo kandi bataja ku ishure ndetse ngo bakaba bafise n'ibibazo by'ingwara zifatiye ku gufungura nabi. Mu Rwanda naho bageze ku munsi ugira gatatu yo kwiyamamariza amatora azuba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi, aho umukandida wa FPR Perezida Paul Kagame yavuze yuko kubona hariho iyindi migambwe yahisemo kumushigikira aho gutora uwundi mukandida bidasigura yuko iyo migambwe ifise intege nke. Kino kiganiro cari gihagarikiwe na Mark Niyonkuru mwijumwe ariko mwumva Florentine Kwizera. Turabashimiye rero mwese abahisemo BBC Gahuza Miryango, mukomeze kugira ibihe byiza. Thank you.